Nyandabye icyoroshye, nawe gerageza umugera imbere arakureba icyoroshye.